wasibusisa ngalo mhlaba abantu benzani ngoba manje thina sisamsabi kodwa nimhloniphe lapho baba ngekakushiye emhlabeni lalelani bantu bami thandazani mina ngizofika baba siyabuza siyabuza sifundise ukuthandaza baba siyabuza siyabuza sifundise ukuthandaza Kewas tumele umfana wakhe bambulele umfana bamgcoka amanyevu
Amgqokisa amema
Kewas tumele umfana wakhe bambulele umfana wasela izono Baba siyabuza siyabuza sifundise ukuthandaza Baba siyabuza sifundise ukuthandaza Kewas tumele umfana wakhe bambulele umfana bamgcoka amanyevu
Amgqokisa amema
Kewas tumele umfana wakhe bambulele umfana wasela izono Ekugcineni ubazophinda buye ngalamazwi Amathilozi bazomnceda kahle ubaba ngeke sikhohlwe Kodwa nimhloniphe lapho ubaba ngeke ashiye emhlabeni Lalelani bantu bami Thandazani mina ngizokufika Baba siyabuza Siyabuza sifundise ukuthandaza Baba siyabuza Siyabuza sifundise ukuthandaza Kewas tumele umfana wakhe bambulele umfana bamgcoka amanyevu
Amgqokisa amema
Kewas tumele umfana wakhe bambulele umfana wasela izono Baba siyabuza sifundise ukuthandaza Baba siyabuza sifundise ukuthandaza Kewas tumele umfana wakhe bambulele umfana bamgcoka amanyevu
Amgqokisa amema
Kewas tumele umfana wakhe bambulele umfana wasela izono Uyasithanda ubaba mkhulu wasibusisa ngalo mhlaba wasi